ndigisha abana benshi no musi ndi kumwe na Juste Gael
aka black man ni jisho ni black irirabura eh umwaka mwiza Simbizi umwaka mwiza kubakunzi bose bakurikira Simbizi wa Semavumba umunyoni ni mwizosi
nigara mazenga
Sandus.
Ndafise inshuti ndafise umuvandimwe yitwa Olivier Hagera
ndanamuramutse. Olivier Hagera tumuramutse. Ni wo mwaka wa mbere nibaza ko mu buzima bwanjye no banararisha no. Kujya mu butungane inshuro nyinshi.
Nubutara nuburashajaye.
Nubaracha amatwa asumira ngo baracari ko barapanga.
Oya nibeze. Nibabonye ko bidakunda. Je nk'abantu bagutura mu duga ntibikunda muacane naye muri
ke. Kandi ngoma nabasengera Imana. Naba bishika bakavyara kubagabo bandi bagira kabirishaye bagatatu. Ngoma nabasengera Imana igumwe
baheje. Abantu bakwitwariye nabavyara kubagabo bagira kanaka. Je wabo siwe ndi.
Ari umudemo yitwa Santa yitwa wo muri
Santa mukobwa.
Oye wo muri Isaac. Niwe bari bazananye.
Bamukobwa menga aracyoshe kubona.
Yari ya minsi wa mubembe yaramaze iminsi agomba kunara mu butungane. Ndagwe kote te fresh.
Bakunzi ba Simbizi wa Semavumba no musi twahindira ama system kuma na Juste Gael nga
black man ni jisho ni black
umwaka mwiza
Simbizi umwaka mwiza kubakunzi bose bakurikira Simbizi wa Semavumba umunyoni ni indereye uravyumva ewana umwaka mwiza kubakunzi ba entertainment muri rusangi umukama adufashe yaba twebwe abaririmbyi abafan ka entertainment y'u Burundi muri rusangi habiterambere mu mpande zose akanoti mesher zami akanoti
Nyumva fresh.
Ya kufyoji kilo na vyonzi jewe. Jenzi kwa nambayo kwa nyeni.
Okay. Mama we. Kando mga kwezi wala jizungwala ina wagenza.
Abon. Mga kwezi. Abon. Kire tsengira bazifise bazite. Ari kuchono kumgira. Ino entertainment irimo ibintu byinshi abadukurikira n'abatamenye hari ni ibintu byinshi utari ndano dashaka kubimenya ninacho gituma saba imana mu byo twongeramwe twongeramwo kubahana pano rukundo kuko rukundo nabo ni ruzokuru
rukundo ni bahana
rumf abari n'imvye bige gukunda abari muri entertainment muri rusange n'abari muri n'abatwe gwamenyesha maku dukunde ivyo dukora tudatsitaje umuntu kandi tagize ikibazo na kimwe
cene baza gusaba yuko
uramaze kubona ndagwe nka karero nka jewe urabizi ko umuntu wa mbere atangwe kumvyo ngaya mubembe kazi mubembe kazi kabisa aramvye wonga
n'umata mu Rwanda kuvyo ngo
gute uravyo
umuntu ijaye umvyo wonga vraiment
ya mubembe rero kwitanganyika amvyonze birahera biheze mu nyuma cyaza abandi nabo nyene bafisi ibaherekeje akini imana isumba ingabo nibaza ko byagenze neza nimbaba batatumwe nibaza yuko ebana nibaza ko atakindi vraiment tubanye neza dushimire muri entertainment rwa nakuno mwaka bigenze neza bamwe mwararonse imiduga abandi bararonka
umuduga na uronse muri 2020
yari no mwaka
2020
sawa
Yeah. Jeho 2020
Kusa mwakorea TV online ni wanyi nufi sumo duga sinzi mpavu tukwe na tutararo Jeho Nimana nila wana kujo kino dugi
kene Ula jiko jeho li mga kanangula nangula na hivyo ni vishash 2020 natangula nye na MCE 2020 wana kona itangwe ni mukia ande abo chenjeshe pito 2022 kani vyesi ndabikora mumera zunga imu doka na iguze mumera za December
afri barigeze kuntera inkuru ngo imodoka ngo yiguze deyo sami
ne byo nyene ipine ipine byo nyene ni juga murayi kora ipine atajante yiko ni sandi miri cyo gime amerwa guri pide igime sinza amafaranga bya bigeze ku gusanga byarazije kuri dollar rigenda rigenda riduka ni manu sandi miri ipine
Ivan inega Ivan shira kuri cheje
umva rogaje amiki neza kigira kabiri urabona yuko je uno mwaka utangura n'inyiki
ya abantu ni babi ariko byo ngiye abantu ni beza ikiza kiri mu muntu n'ikibi kiri mu muntu
kiri kiri mu bantu arabantu ufite urumva ngaha ku isi tuyibaye ho tudafite programme zimwe urashaka ko ufite gahunda izi kugasanga ro bagenza na bagufite ibindi biharuro
ariko ari nimbo turaza kubicekera ngo uraza kumbaza ingene n'umwaka wagenze
yega nyine n'ibyo nda kubaza kubera apa ibintu by'ababembe je ari umupeti tugeze kwa ni kigani star boy ya daburing star boy amufutiye kigani ro cyiwe ikirundi na kigani cha irikina uragifuta neza kandi bwagi yambwiye ati bwagize inshu naravuga ati umunsi nakuronse nzokubaza ingene wubahutse bwa mbere star boy akiva muri za TV waranganye kigani ngo Isaac era kubujije sinimva ati none Isaac noza gutanga amategeko mu mukubito munyi master boy nta kamera yibereye uzina nk'ubwi wawe
kugupambana
bwawe umunsi yeze kamera wari uyifise kandi ijya kamera nyine wari uyiga star boy yambwiye ati n'umwana w'icyanganze hajya star boy rero n'umwana w'icyanganze nk'aki kugenda umwana w'icyanganze jewe ndifite inshuti vya masinda zihari ndafite inshuti ndafite nk'umuvandimwe yitwa Olivier Hagera ndanamwe
Olivier Hagera tumuramutse n'amaboko abiri n'umutima umwe
umwe mu Barundi bagufashije so awundi avuga ati ngo afise mu inyungu cyane iki
nkaba sasa mwambie ni pe kamera na mimi
sasa si ndo urabyo ngo we gusa ndika dufashanye daboro Ndabyumva.
Baza kwanze banze tangura ikiganiro gushasha amumbaze ibibazo bitonze. Umbaze abon.
Ndabiko.
Ubaze nyene
ivyumbaze. Ibibazo bitonze ni ibinyene. Kubera we baraguhaye kamera, wari ufite kamera ka 320. Igenda gufilma ikiganiro cha Elitino. Wora filmi chiwawe na Star Boy filmi chiwiwe. Aho ni nyuma yuko wigeze kumwima ni kiganiro cha igihava kuri Star kuri Isaac TV. Kiyari wa chahiritina ucha uragifuta Star Boy ati aize iminsi ibiri ngo nagiye kumva ngo bamufunze ubwo ati
tugende
umwana w'icyangazi nshobora kumurera ikintu ngo vyijane
kare ni ishure kwisho kibazo
ego
icyambere na mbere no vuga nshimira abakunzi bo mu entertainment muri rusange abadusengera uno mwaka no mwaka no vuga ko twaronsemo ivyiza vyinshi ako vyongetwa na uronsemo ni nibigeragezo vyinshi ni wo mwaka wa mbere nibaza ko mu buzima bwanje no banararisha no ni wo mwaka wa mbere no banararonse kujya mu butungane inshuro nyinshi
n'ubutara n'uburashajaye
n'ubaracha amatwa asumira ngo baracari ko barapanga
oya nibaze ko bidakunda
ndije
nk'abantu bagutara mu nibikunda mwacane nayo muri
ke kandi ngumba nabasengera imana nabo bishika bakavyara kubagabo bandi bagira kabiri cyane bagatatu ngumba nabasenga imana igumwe
bahereza abantu bakwitwariye nabavyara kubagabo bagira kanaka Jema musiwo ndiko je nibidiko cha Starboy bige
Nibyo ngo mavuge siyo si bajya gusa hariho labanze reka rena gutera inkono
ni byakenerwa nabo ndabaza ko mugaho cha Starboy
yego ikibazo cha Starboy
ngene kiganiro
ikibazo cha Starboy
ngene kiganiro wabimbi ndamuri kiganiro vya muri za
yego ikibazo cha Starboy reka ndakubwira reka nakubwira narashibagira Starboy numwe mu bantu nkunda akazi kiye gwa rakiri no muri Isaac TV wanashaka kwarahura kenshi kambira ati Juste Gael nimba ubizi umuntu wa mbere fana ni wewe kandi vraiment nari ndabizi nimba atari ubujyaje uravye umunaje narakurikirana ibikiganiro vyi wanashaka ndibuka twarigeze no guhurira mu kiraka kimwe cy'ibintu vya Amstel vya Brahudi hari umwe yari aseruke umwe kugira akore ubu MC uravye twaganira ibintu vyinshi cyane
mwe muraronka
n'ibyo
rero cyane ni kiraka gero ikiraka cyane bya Primuzi
ntacu waronse yakwiwewe yari amezi menshi urumva ko ari ukwezi kose hama Starboy rero ikintu gihari Starboy kuva muri Isaac TV yarabaye ya mbere duhuriye kuri tera hama ikintu cyabaye no ndakikubwira jewe uwo munsi hariho umwe uravyumva urgence nari mfise uwo munsi uravyumva hama jeje gukora na Elitina ikintu cyabaye cyari giki cyari cyo guheza ikiganiro cyamvuga ati turabasigiye kamera na n'umukameraman wanje hari umudemo witwa Santa yitwa wo muri
Santa umukobwa
wo muri Isaac niwe bari bazananye
bamukobwa umenga aracyoshe kubona
urabibona ivyo navyonze urumva hama Santa rero tumusigiye kamera baturamo ari kinyene byose bigirwa ariko rero kamera yiwanje iracyangwa ifise aka defo grane ukameye icyo gi kamera nani ifise ukameye ikiganiro ikizimya battery hari igiganiro cyaguma muri gihe kitaguma rero kora nari oblige yuko umukameraman wiwanje ntwara ni moto ndamutwara ni moto ama cyagaruka ni moto ayigarukana je gutoriyo kamera uravyumva cyo turakibasigira cyo turagenda tugiye rero twimvise ngo kamera yarazimye urumva rero twari tuzi ko igano cyagumye cyane cyagumye wana shaka Starboy naramubwira ati ingwi muhira uravyumva
arafata tatizi ngaguhe 10,000 amano barayidogera
wana shaka inge ndakubandanyirize rero n'ikiganiro cha Elitina n'ikiganiro cha Elitina sinigeze sinarimbwa nagikuremo kweri ico gihe yari ya minsi wa mubembe yaramaze iminsi agomba kubonara mu butungane hari bwaje kuri babigema Imana igumehezagira ngo maze
iguma yongera ibibondo
rayon sasa ikintu cyabaye rero cyari giki cyari ikintu ze akora ni muri stress ego nari muri stress
ngani mwambiye icyo kuri Isaac TV impamvu
uko nashiramo ntaraheza
uko naje ku cyakabi turaheze cyambe
ikiganiro cya Isaac gituma tutagikoze ndakubwiza sindi ko ndakubeshe ico gihe je nari muri stress idasanzwe uravyumva cyari mu gihe cyabaye mu gihe je nari narishana kandi na kamera na kamera ariko ndakoresha uwari yitwa ngo yamfashije ngo yarangabiye kamera urabyumva yari yambwiye ngo ndayimusubize ngo kure yambuze ku telefone
umuntu yakugabiye kamera inda gato wafata igihe nari nzi yuko ikibazo gihaye iyo icyo gihe cy'ikiganiro icyo gihe cy'isumo nicyo gihe Starboy yaravuye muri Isaac
ni muri byabi ni muri byabi kuko no mwaka no mwaka ndiyisumuka bi sindiko ndabeshi ndiyisumuka bi
Starboy geva muri zaki sinibuka kusinibuka kwezi mugabo si vuba aramadigi
ejo jari jambere jari jambere ndiyisumo mu buzima bwa
none kamera wari warahawe wayaswe jari
kamera kiri muri bijya bice nyene
ubu maziye ingana gutata kamera ufise
shahara cyo umwanya kabisa
haciye umwanya cyinarenzi uko ibyo vya kamera byo bari byavuka kwera giye urya mujama pareko yo yarakuvumye
ah mani
mugabye nje ndabivuze
imana mani
nje ndabivuze sho yabivuze kwa twebwe abana bicangaze nka giye nje ndakuvumye unkoreye ikibi nuba ari umuntu akoreye ineza ari muri Australia
waramuvumye
mama yangu muvumo wa Simbizi ni mubi kera yona wana posti vino
ikinu kimo na ikinu nagomba kufumu
kanunzo kibiru
mvumo kanunzo kibiru mvumo reka mvumo kibiru mvumo ni navyo nagomba yuko kotanguri kigano na vyo kresi
reka na vyo kresi zena kwa honda vita angu kigani
Stalboy nu mugenzu yu anje Stalboy na chodufu kaya mubuzi magu yu anje jeo nda guteri nguru jeo narafashi jukwe sana nu munda chari konda fashu ula vyo ni mbuzi umuono nu wengene kushia kui na saki kwa rafashu ni jeo
uu rafashu kwa sani ndari
ichambere mfashu kwa mhemu ni imana nda fashu kwa namu ebga wadu kurikira na kura api wigano ula vyo anje nda fashu kwa naba abama maide nda fashu kwa naba sengera kwa wiboro vya achu
tu gunganya kugira wisigure
baba
kumva gutari
Stalboy rero kintu kimwe nta kintu kimwe dufa kandi umuco rero wa mbere kandi rero nawo wanyuma nibaza ko ntabanze nibaza ko ne Stalboy wovuga ngo genda mutwaye ntuzabwira nshike kuki kamera niyo bitazogenda gute imana yaramwandikiye kuronka kamera je nacho bitwaye jewe kuvanza muri no entertainment sinigeze nzango nje guhiganwa ntawe duhiganwa arimo hama fusi igiganiro cyo bigenda gute ariko kintu cyantangaje ni ndacho rero nagomba rero ntango ku muco Stalboy jena ina desize yuko ikiganiro basi kugira bigende neza naramusabye cyo kunda kwenda gusabira iritina mukore ikindi kiganiro ngo yantibikenewe cyo cyane sida rero ni uko bigenda kose ikiganiro cha Stalboy nacho mpost bambe cha iritina ndahevye kugi post urumva ndagiheba cyakubise M1 izirenga
utaragiposte kubera icyo iyo
genere sinabwa na kimote agwa sinzi ngene byarashise nkasanga ama image narayibagiye mu machine uravyumva urumva
wabuze ibyo poster
oya sinabuze ibyo poster
oya jare uvuga ati ko ari
oya navuze nti Stalboy yava yumvira byinshi kandi ntacho
so oya buze ati jare hari ikiganiro hari ibiganiro par example urabizi ko mugira ama stock niyo kwa firma yuko akiri kiba yira kiri kavuga ati kini gitingi yari ni gi usanga ta higanira ufise
oya imbiri gele byari bimeze niko ndago umucu niko ndago umucu star nzamona rero star bona na decision kugira sinzo gi poste vrem uravyumva sinabwa na kimonte hama inkuru y'umwana isubira inyuma ndige no kumuherekeza aramubwira ati Stalboy none ugenda gute ndakuri aka deplacement ngo yango ntari ibi bya bindi nyine umujama akoreka ko atana kimwe cyabaye kuje narabona ko ariho akantu kabi ariko niyigeze yangi mihari je turi kumwe kuko je twe ngene tumaze tumeze nk'aba gangster nimba ari mihari naho nyene nimba imeze neza naho nyene kandi biba bihiye no kuvyumvira
nandi no musa n'umuntu na telefone wewe yibaje ngo ndamwishuza ubimenye ati ni impamvu ndi hama binaisha
urumva rero man ikintu nakunda kubwiye
cyane ndi mwoteka yamba ni
nakubonye sawa urumva sasa rero cyenza mbona murakoze ikiganiro mbona icyantangaje nti chatumye ndona giposta Salbo yavuze ngo gena rafusi ikiganiro ikiganiro kibuze muri kamera no gufuta brother ibintu bibiri gufuta bari mu kibi kandi kibi kidasanzwe cyangwa ati rewa muntu rabona umenga je kumusigira kamera yiwanje uwo munsi reka mbwire abantu rero ndababwiza ukuri uwo munsi ndina nitavye ubutungane
wewe ufite stress
uravyumva ndani nitavye ubutungane nimara ndamusigira kamera no mukamera mana aza kugaruka kuyitora na trepe yiwanje ico gihe uravyumva ariko nkaza numva umuntu ngo nagifuse ndari ngeze no kumubwira to kudafite kamera kuri ico gihe naroze aka kamera nyene mba ndakoresha urumva ati nta kuntu nje no kwemera urumva ntazogwa kamera ukoresha umunsi wose basi urumva kugira ngiri ikigongo yango nakibaze ngo jeye ngo ndumupamba nyingo zo pambana uravyumva rero ibintu bya Stalboy najyari twarahuye ngenda kubwira najyari twarahuye ndamubwira ati Stalboy je vraiment
ngo ari kare
aha ucage kwa Benturo turi hariya kwa Muvayi urabibo ndamubwira nawe yarambwira ngo yahere ngo nta kibi kirimwe ngo bikindi bika ariko kintu yagumagaruka mu kana gumavuga gumavuga ngo mwarafuse ikiganiro ariko wewe uri umukameraman uri mu videographe
nibi ino ari na registre na mapira rimwe wana nkuru dugiye gukora ikiganiro niri kirafata amazi no kuyenda nka kupa azimya ya imodoka kurumva ngandi ko ndakoresha cable sose umva umuriro uko urava hari amajwi yabagiye
sawa
mu mimi naze nikabirewa ko ndabizi neza hari nandi makamera umuriro uheze muri battery image bijana
uyo urabizi
salve kane mpamvu hanya kuri kira danja ino battery nayo nize yashinzi byaye abigera neka ndagiye
urumva ariko tuvugisha ukuri wewe nyene urabizi nawe mu videographe n'uyo cavuye ngo je narafuse ikigame
oya bibaho namba ari ukubinsiguriye si ari uko byagenze
naratangaye sana ariko je naramubwiye star boy ewa ntacho dupfa kandi ahazo bari hose yumva amahoro kandi ubu byari twa mu gatondo twahuri SSF mpeje gukora zinduka uvuye hariya mu radio Buja FM uravyumva ndaye turahana mapisi turatera inkuru je ndi rastaman sindi babylon bro maze kindi kibazo
none ukubaza ikindi kibazo kwanza amangire uko kugira sindayizera je uko no batere ko ndayipima ndabyo batere umwanya imara none wero utegekanye iki rero mwaka
uyu mwaka dufise indoto nyinshi ariko indoto muzo dufise zikeneye amahera kandi amahera ari mu bantu amahera ari mu bantu badukurikirana amahera ari mu muri zikrane zacu zigma ziyumvira umwanya wose nibaza ko Imana idufashije indoto zihari ndifuza yuko basi nk'ica gatatu abon igice cy'indoto fise no zirango
n'iki nuvuga ati jewe uno mwaka turimo 2022 uzohera nakize ko nica
l'on propose de disposer ariko uko bigenda kose
ikintu cy'indoto man jewe vraiment hari indoto fise par exemple kandi nzo zifashwa n'abankurikirana urabyo hari ibintu byinshi je nzogera ko ndayifashwe n'abankurikirana uwo nawe ibintu uvuga uti jewe ave ku mukubito wanje n'abafana banje b'umukubito hamwe bo guha support ni vya ibintu bona yuko ifuze yuko
ndafishe indoto yuko mukubito
ukishimira hamwe uzovuga uti ndashimira abakunzi banje mukubito
indoto kenshi genda zigira kandi iyo ndazifise ahantu mukubito wari indoto yanje imyaka myinshi cyane ariko ishona ngomba kubwira abantu badukurikirana kenshi kimvuga ngomba nkore
cyananje iyi selfie
wana ngomba mvuge ngomba nkore ni umva ikintu cyanje kivuzwe kizoba cyakozwe cyangwa kizoba kigomba gikorwa
Ah,
kuko amajambo menshi atabikogwa biriko
birahereza. Bla 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 bla.
Ni hatari bro.
Cyananje iyo kuri ibiganiro gutya nari ndabifise kuva kera. Kandi ukoreye mishiku nyene mu modoka. Ni rive nari mfise nabwo ati Jones na nasimo ndo kandi ndakuri ibiganiro ku mugabo. Ndacyakenera nk'ubuge ndakeneye telefone ya bien. Kugira cyemaga ndandagira ama live ameze neza hari kandi kabore bashiranga hagucya ko turagira ama live cyaba zanga turiko turi sirikira nka bujumbura yose turi babiri nga muri mwembi cyangwa turayaka ibo icyo niki mu biganire ubuca nkora kandi ndiyo muri ndabikora rimwe iyo byankundiye bya abantu babona uburundi
mahera ni menshi urabona ingene banko bo amahera wa yamaze
arabaye
Tena uza mahera kamera ariko aya mahera kweli ayo ayo yo kugurira imene ndaronga from
sawa fumugurisha aya na magara manga
in 25 gram
25 gram sanduze
ni bisanzu bibimana bazi gituma twambara ibi twambara kugira tugize ingorane cyo tubigurisha
none nka je ngize ingorane no kugurisha iki
imodoka no yiwe bura de sami
ratu na modoka na gurisha nawe no sunduka gute
eh
oya narigeze kuba kera za ane 2017 we narakubwiye ko je nasinire ubu nire sibe natakaje imyaka itanu mugashe imyaka itanu natakaje ya myaka umuntu abari kariga
nicyo gituma ugamugire mariage
no singomba ngire mariage kubera ivyo
gusa ikibazo gihari Idris ntiyemera imana abantu twemera ubutatu bwemera andi mana imwe we niyo ndiko ndavuga esko uzoja mu isengero bizogenda gute mariage ni ta civil gusa
baye ya jibu gatsa jana ku mfumo no wazogena
eh
wazoheza gira imeza
yara vyeme yeno yara vyeme
ashwa kubyara umva rero ndakubwire urabona hari imyaka tumara turi ko turiga hari ijya myaka biga secondaire primaire maternelle secondaire papa jewe nize imyaka 5 urabyumva muri no myaka 5 niho nabonye abisi abari haba bakuri cyangwa bahafi experience nagize rero ikigwa naronse muri iyo myaka 5 nibwo buzima rero ugiye kumbonamo mu myaka yanjye sigaje kuba nga
asante sana
unabiki comprendre
nabi comprendre
j'ai pris 5 ans menyeta abantu bameze uku Juste Gael umuntu juste uramaze gufasha umuntu ukitwa we mubi
ni byo yo
umuntu uramufashije umukuye mu kibazo cyandi ibuka narigeze gukora ahantu umujyango umujyango wari umaze imyaka n'imyaka utugago jewe ndawukora urazi impe mbona rose amahiri ntawagutumye kukora ikiryoshe umujyango babandanije bagira iki bawugara kushikanuwa mujyango rukago nga ku bintu jewe na code so rero hari ibintu ibyiza byinshi wagiye umuntu arabona nga dukorera abantu dufasha abantu urabyumva niyo mpamvu
ariko nibizo kuvuze gukora ishiza
oya ishiza nzogikora mugabo ku mali
sokora ikibi ciza kitagihari
nzoko nta kibi nta muntu nzokorera ikibi mugabo ni nkuko umuntu azonkenera ko ramfora hari abantu bamwe bamwe bazonkenera ko ubufasha bakazobona ntacyo nkoze kibazo nahure nabi kandi hazabagwe mu mpoero z'abandi twagiye turahura nabo aho ndazi nk'ubu baje kubona byinshi aho ubona umuntu mukora umwuga umwe aba ari we ariko arakwirukako
yari amahera y'abandi yari amahera
kandi na wene izo ngorane nawe nashobora kuhura nazo
kandi rero n'ivyo bintu biba byashitse akaronga nimba yahora agenda n'amaguru ntazo cafuna mu modoka nimba yahora panze ntazo caronka inzu yiwe
cyenda kubwiye yuko jewe narigeze kuraba abantu bigeze kugira ingufu kugira ngere mu mpimba ubarige mu duha mpura nabo gucya nkara abantu none bungutse iki ora umuntu akorera ikibi gusa akagarida gusa ikibi gusa akaba ari cyo yankese Jesse nihora mugabo imana irampora ije ndakwifurije mu
nomo amen amen amen
muzo kwihora umuntu azaga kwere kibi cyagute uburirenganira we no vuga ati je ukwemera kwanje mfisi nemera yuko udashobora gupfa utarishura ibyo wakoreye umuntu nga hauze ukaenda ngura kwere umuntu kibi ngo hama ngo urindire ngo uzofe ngo hama ngo urubanza ngo azokuburanye unaanza kwa zuna li papa
mali po mali po ni hapa duniani
wala nambu sundu yu mkori wa baandi mnyeko nago ya wazomu
doze kigani doze kigani
kwa biri nibyo nagombanda dusangire muntu no mwaka ame kigani ndi batana agihe
hari bindi abantu bose mwana yimu subscribing kuri channel yo mujama mu kwagatanu hagere yambise yambaye impeta kwawe eh amara imodoka indure yave muri starlet
oye sinari murugi
agure arione
ija ejo
uri bona biwa de bigira leza asante sana
ako kumbwira ati basi mve kuri starlet yemero ngicenda nari muri tariki muri 2020
ari umunegeze gira ubwoba ngo uyu modoka yawe uramuze ko muri umuntu yacha gwara kanseri
oya gusa uno mwaka murashaka oya uzokwigara zofungwa tuni yare yaye azira kwigana n'umuntu akuru ubugari ndabakunda.